lo mbundlwana akwazi ukukhula ubikati inja ngoba idalwe kanjalo. Manje udalwe ngokuqala ngomama nobaba wakho, udalwe ngenyama. Kodwa uNkulunkulu umoya. Manje sowudalwe ngokusha, udalwe ngobaba wakho umoya, yena ophatha yonke into. Yonke into oyibonayo ivela emoyeni, iqale emoyeni. Uyena owayenza yonke into oyibonayo. Haleluya. Kodwa manje engathi umqondo wethu kunzima mbijana kubona kuthi thina ave kuthi silaba abadalwe ngenyama. Umqondo wethu usavalekile ngoba uSathane wabuyisa ukumnyama la ekuphakathi emqondweni, singakwazi ukuyikholwa lento. Kodwa izwe yaNkulunkulu ibuyisa ukukhanya emqondweni. Mawuso umqondo wakho ukwazi, uNkulunkulu ekwazi ukukhanyisa umqondo, so ukwazi ukuthi ukholwe lento kahle evele eBhayibhileni. Ngoba ave kuthi sibantu abenyama kuphela, manje sibantu abazele ebevele ezulwini, sibantu sizingane zaThixo. Manje njenga inja ithole umbundlwane enja, uNkulunkulu umethole ingane, le ngane yini? Phela ngiyakubuza, ngithi intsha ithole umbundlwane, lo mbundlwane uzokhula, lo mbundlwane uzoba intsha. Ithi iBhayibhile, the everything produces after its kind. Ma utshala umbila ngeke uthole ubhontshisi, uzothola umbila. Wena udalwe ngobaba uNkulunkulu, ubanike wena. Ayibongwe iNkosi. Uyabona umqondo wethu fanele sicabange kanjalo manje, ngoba uNkulunkulu ahlupheki, uNkulunkulu aguli, ayike short kuNkulunkulu. Ma ukwazi kukholwa le nto, uba njenguNkulunkulu ubaba wakho. Ayibongwe iNkosi. You cease to be a victim. You get enlightened, you get empowerment, and you become a victor. Le nto kade ikuhlula, uyayihlula ke manje. Le nto kade ekuqinizela, wena uyiqinizela ngaphansi kwenyawo yakho manje. Ayibongwe iNkosi. Give Jesus a big hand. Hallelujah. 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 Progressing further into your union with him. Lendlela indlela ukuhlangana noNkulunkulu. Ngesikhathi ucabanga, ngesikhathi ukholwa, ngesikhathi uthandaza, ngesikhathi uhlabulela, yonke lento fanele ihlangane, kusho ukuthi wena uhlangene noNkulunkulu. He that is joined to the Lord, mahlangana no Jesu, you one spirit with him. Yabona, siya ku Christmas manje. See, it's a time you celebrate the birth of Jesus. Kodwa iBhayibheli ithi uNkulunkulu waba inyama njengawena. UJesu igama yakhe yalomhlaba. Ething Lord, you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kodwa engakodalwi kuMary, uJesu kade uNkulunkulu. We have a learning issue. Khona three phases ya Christ. The first phase is in John chapter 1 verse 1. Is in the beginning. Mawuya ngokuqala. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. The same was in the beginning with God. Without him there was nothing made that was made. Kushukuthi ngikhuluma ngoJesu engakodalwe abindodana la ngenyama kati indodana ngomoya kodwa kati ngeve indodana ngenyama. UNkulunkulu umoya wathumela imbewu yaNkulunkulu kuMary. Wathi uMary, izoyenzeka kanjani lento? Yathi ingilosi, umoya ongcwele uzongena ngaphezulu kwena. Lento ezongena kwena uzoba ingane yaNkulunkulu. Wathi ke uMary, let it be done unto me according to thy word. Wavula isikafa, uvule isikafa phela. Khona uNkulunkulu uzongena endlini yabantu. UNkulunkulu ngesikhathi wadala abantu, wadala abantu kanti kade ngazi ukuthi kunjani kuba umuntu. Uyabona, ungadala into ungayazi ukuthi injani lento. Manje uNkulunkulu usithanda kanjani? Ithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi love your neighbor as yourself. Uthanda abantu njengothanda wena. Kodwa uNkulunkulu uthanda wena njenga yena uthanda yena. UNkulunkulu ave thanda yena ngaphezulu kwakuthanda wakho. Yona indaba wakuthanda kule ndlela wazinikeza indodana yakhe. Indodana yakhe uyena futhi uyenze kanjalo nje ngoba ufuna ukungena kuwena. Khona uzokwazi ukuthi ukuhlupheka kwakho kunjani. Yonke into eyenzeka kuwena uNkulunkulu ufuna ukuthi khona ukwazi ukuthi kunjani kukhamba indlela okuhlupheka. Ngoba umunye nga uyakwazi ukuthi uyahlupheka kodwa miyena mengahluphekanga ngiyayikazi ukuthi uva kanjani uma uhlupheka wena. Manje uNkulunkulu kade efuna ukuhlangana nawe qale. Yona indaba manje wathumela indodana yakhe khona uzoba nomzimba efana njenga umzimba wakho. Kanti ngaphakathi uNkulunkulu khona mawudalwa ngokusha nawo uzoba nomzimbo enyama kanti ngaphakathi kwena kuzoba uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu wadalwa kuMary, waphuma kuMary esiswini uNkulunkulu. Kule ndlela wena wadalwa ngoma wakho, usho ukuthi nawe waphuma esiswini yama wakho. Uyayiva le nto engishoyo? Khona uNkulunkulu kade ufuna ukuhlangana nawe ngeyonke indlela, ayesiphambanweni ahlangane nawe nesono yakho, futhi ayenze ukuthi ibisono naye sefa, futhi angene kufa khona uzokwazi ukuthi uNkulunkulu akwazi kufa phela uNkulunkulu, kodwa ufuna ukuva ukuthi kunjani wena uma ufa. Kodwa on the third day, when the justice of God, ithi Bible umoya wavusa inyama ya Jesu. UJesu kati indodana ya David ngenyama, kati indodana ya Abraham ngenyama. Kodwa ngesikhathi evuka kufa kwakhe kwabethathiswa no sakho, umoya ongcwele wavusa umzimba wakhe. Kodwa izinto ezintathu kade zingashintshanga kulo mzimba omusha, khona imbobo ezandleni, khona imbobo eceleni, khona imbobo ezinyaweni, ngoba lokhokhela wena, khokhela isono sakho. Into enkulu kanje isikhathi asikwazi kuyiklina leyo nto, izohlala eternally phakathi kuNkulunkulu kuthi wangena kuwena, so uzokwazi kuba indoda enyameni. Kodwa ngesikhathi evuka, ile nyama evukile futhi. Hallelujah. And he ascended into heaven. Manje, he sits it on the throne. On the throne, ezulwini, uNkulunkulu nendodana yaNkulunkulu ngenyama eglorified. What's glorified in Zulu? Eh? Yeah, Kasimus. So he is glorified. Kodwa ezulwini on the throne, inkosi yethu uNkulunkulu nendoda enjengawe nami ehlangene inyama nomoya ehlangene. Manje masekhuphukile ezulwini wathela phansi umoya ezongena kwena, umoya wakhe, kodwa umzimba wakhe ukezulwini. Ekezulwini uNkulunkulu nomuntu, hayi uNkulunkulu phela. Manje ngeke uthole uNkulunkulu eyedwa ever again. Never ever again. UNkulunkulu, uNkulunkulu umuntu futhi. Kodwa uNkulunkulu futhi. mangima ngaphambili kwakho kumuntu phela kanti uNkulunkulu futhi mangibheka wena mawudalwe ngokusha umuntu kanti uNkulunkulu futhi fanele ngibasove ukuthi ngikuthinta kanjani phela yona indaba khona ma iscripture ezimbili in the Old Testament. The first one that's quoted the most in the New Testament is Psalm 110 verse 1. Unkulunkulu wathi ku Adonai uJesu buya uzohlala la kumina esandla kuphonsa uze ubeke yonke all your enemies under your footstool. Kodwa uJesu ngesikhathi wafa wabuyisa wonke la ama-enemies ngaphansi kwenyawo yakhe. Kodwa manje asiboni yonke into ngaphansi kwezinyawo zethu. Le ndlela ukubuyisa yonke into uJesu ebuyise ngaphansi kwenyawo yakhe sibuyise ngaphansi kwezinyawo zethu. Siyenza lokho ngokholo kwethu, sikholo kuNkulunkulu, sikholo ngoJesu, sikholo ukuthi uNkulunkulu umuntu noNkulunkulu futhi. Yabona ukuthanda kwaJesu kunjani? It's so high you can't get over it. It's so wide you can't get round it. It's so low you can't get under it. Oh, wonderful love. Manje uqala, the first verse that's quoted the most in the New Testament is Jehovah calling a man God when he said to Jesus, come sit at my right hand until I make your enemies your footstool. That's the most quoted Old Testament verse in the New Testament. So it tells me it's God's favorite verse. You must make that your favorite verse. Ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi ekhuluma kuJesu, uJesu kade uNkulunkulu kanti wadalwa ngenyama futhi. That's why his name is Son of God, Son of Man too, together. That's why he's Jesus, but he's Christ also. Yabona?
Amen.
Esikhathi Jesus Christ fana njengakuthi igama yakho nesibongo sakho. Kodwa ngiyasho nje khona uyazi le nto engiyishoyo. Ngoba isibongo sakho isitshengisa ukuthi uvelaphi wena. Ubani ubaba wakho, ubani ubaba omkhulu, ubani uvelaphi wena. Masithi Jesu Christ, sithi sivele ezulwini phela. Sivele kubaba umoya. Sibantu banjalo ke manje. Uyakholwa le nto engiyishoyo? Yona le ndlela oyiqalile. Yona uJesu, what I'm the way, uyindlela, uyiqiniso, uphila. Amukho okwazi ukubuya kuNkulunkulu phandle abuye kanje angena noJesu. You'll never be the same. Ngikhuluma nje, ngikhuluma. Ngeke kufane manje. Ngeke kufane kwena. Ngoba le nto oyikholwayo izokuvusa ube ngaphezulu, ube ngapha, ungavi ubude ngaphansi. Uzobe inhloko, hayi umsila. Inhloko eyenza umsila unyakaza. Iside kakhulu isikhathi esihambile manje, umsila uyenza inhloko ukuthi inyakaza. Enough is enough. This is a new day. Akusho izweni yankulunkulu ukuthi wena umsila. Uyinhloko, hayi umsila. Ungaphezulu kuphela, ayenzansi. You are blessed. You're not cursed. In the name of Jesus. Ngaba kanjani? UNkulunkulu wethu ongaphakathi kuthina ukhuluma kanje kanti umqondo wethu sisahlupheka. Umqondo wethu sisagula. Umqondo wethu sisacabanga ukuthi ngumsila mina. Khona engilindela ukuthi yenze ukuthi umsila uzonyakaza. Ulindelani ke manje? Kanti ulindile. UNkulunkulu ulinde wena. Khona uzoyikholwa lento. Khona uzovuka ube ngaphezulu. Hallelujah. Usize abanye abangaphansi. Ngoba uNkulunkulu ukunike yonke into. Ayikho noma into encane uNkulunkulu engakunikanga kuJesu. All things are yours. Kodwa uyahluleka uyikholwa lento. Ngoba ngomqondo wakho in the unconscious mind khona isintambu namakatango ekubophile la uvela khona. Manje awukwazi kuya ngendlela embili kanye kanye. Awukwazi ufuna ukuya phambili kanti ubopheke ngemuva. Uyabona mawubophinja ikhona ikatango. Inja ifuna ukubaleka kanti ikatango iyayibamba. Seyibaleka ngale ikatango iyayibamba. Baleka ngale ikatango iyabamba. Iyenzani le nje? Ihamba round and round and round. Mhlambe ngikhuluma ngawe namhlanje. Ngisho ukuthi uyinja. Ngikhuluma ukuthi khona amakatango ekubamba la uvela khona. Kanti umoya ongcwele ufuna ukuthi to shatter these katangos. Khona your limitations are over. Khona ukwazi kuya ngaphambili ungabambeki ngemuva. Wathi Apostle Paul, forgetting the things that are behind. He doesn't say I forgot. Ngoba la uvela khona ungaphakathi emqondweni wakho. Sonke isikhathi ngesinye isikhathi uSatan uyenza ukuthi ukhumbule la uvela khona. Kodwa namhlanje uzokwazi sonke isikhathi ukuthi uma ngifuna ukuhamba ngale ndlela fanele ngikhohlwe le nto la ngivela khona. Noma uma ngikhumbula kusasa ngizoyikhohlwa sasa. Noma ngalesonto ezayo ngiyakhumbula ngizoyikhohlwa every day. Ngizoyenza njengithi Bible, forgetting. Forgetting the things that are behind me and reaching. Awuyenzi le nto once. Into ohlala uyenza sonke isikhathi. You're reaching for that which is before you. You are pressing to the goal of the mark of the high calling of God in Christ Jesus. Uyayiva le nto engiyishoyo? Uyayikholwa le nto engiyishoyo? Uyayibona ngamehlo emqondo manje? Uyabona le nto ngamehlo enhliziyweni ke manje? Uthi khona la uvela khona kodwa khona la uya khona. Uqalile lo mgaqo. Lo mgaqo anawo la uvela khona. Ayikho kulo mgaqo la uvela khona ngoba uJesu phela wayibulale le nto esiphambanweni. Manje ayikho ihistory yakho ezulwini. Wena kuphela manje ozoyenza ukuthi umphilo wakho uzotshengisa la uvela khona. Kodwa uma ufuna ukujabulisa uNkulunkulu, umqondo wakho uzoba la la uya khona. Yabona emotweni khona iwindscreen. Inkule windscreen. Kota mawushayile imoto ubheka ireview mirror sonke isikhathi. Awukwazi kuya la ufuna ukuya khona. Uzolimaza ezinye izimoto endleleni. Ngoba awubheki la uya khona. Yona into lento yabona nasekhaya. Iningi into engifuna ukuyisho. Kodwa angifuni ukukhuluma kakhulu ngezinto ungakuyenza i-basics. Uyazi ukuthi indlela uJesu wathi ngindlela, yiphi le ndlela? But angazi ukuthi uyaphi. But ngitshengisa ubaba khona ngizokholwa. Uthi uJesu hawu. Nginani isikhathi esiningi kanje awazi ukuthi ngubani mina. Mabona mina ubona ubaba. Ngoba ubaba nendodana uyafana. Ubaba nendodana nomoya uyafana. Hallelujah. So yona indlela esizohamba nayo. Ngihamba nani phela. Hallelujah. So baleka nezinyawo ezimbili. Uyayisicula leyo nto, ukuhlabulela, ngiyobaleka nezinyawo ezimbili. UNkulunkulu ufuna ukuthi uhambe nezinyawo. Hayi indlela la uvela khona. Kodwa la uya khona. Yabona ubaba yenyama. Uzokutshengisa la uvela khona. Ubaba nomama wakho utshengisa la uvela khona. Kwathi ubaba wakho nomama wakho emoyeni. Njengomfundisi noma mfundisi. Bakutshengisa la uya khona. Inyama ikutshengisa la uvela khona. Umoya ikutshengisa la uya khona. Hallelujah. Manje fanele sihloniphe obaba noma enyameni. Sibathandaze, sibabasophe. UNkulunkulu uyafana, uyafuna lokho. Kodwa ngeke sidedele ukuhlupheka kwabo kuba ukuhlupheka kwethu. Ngoba sesiyakholwa phela manje. Sizingane emoyeni. Fanele sibuye yonke these blessings. Sibanike khona bazobaleka nathi phela. Hallelujah. So kusho leyo nto lento. And I want to try to bring this thing to a close. Ngiyahluleka kuvala. Ngoba igcwele baba lento kumina. Yabona ngibona kanje ng-73. Umzimba wakho ayikho into engithatha umuthi ngoba ngiyagula. Nothing, no blood pressure, no sugar diabetes. Indaba. Because greater is he that's within me than he that's in the world.